Sifuni chigeka si ilunge ngoku. Ziyakhala, ziyakhala.
Ilungile.
Ngiyakwazi utayva nje. Sirazi. Ah, ndimthembi nina. Mara maskasibukele ni chigeka. Ngiyazi chigeka. Why ningayazi chigeka? Ay, mamelani ke nintshele. Ijikeka sine isebenza ngeart and craft yabo. So, ijikeka ithanda abantu abancane iyabakhulisa, bafundisa ukujive, bafundisa ukuacta, benza yonke lento. Mangabe ufuna uvele eTVini, wena uhlangana nejikeka, ujoin into ejikeka, uyodive la. Ay 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 ay, ziyakhala la. Yabo, bese uzovela eTVini, yabo lonto le. Kuyavakala mara. Ay mara mayijive ijikeka, yabo.
Nazo! Nazo!
Can you say the match? Can I say this? I'm the son of a flip! Can I say this? I'm the son of a flip! Can I say this?
Nikulumaga kula nitule nimbe nizere.